Ah, How was your weekend?
Hey, baby. Hey.
How are you, baby?
Hey, what's going on, manje?
Yini, baby, it's summertime.
Summer, ayangena lapha, ngena lapha, ngena lapha.
Uzokungena lapha
entsangweni. Omncane, qala khulume, buti. Yabona
nje. Yabona mina, yabona mina. Mina ngivala ingane, yabona leya lapha kaMkhize, naleya lapha kaZondi. Mina ngivala abantwana, mina hayi nje.
Shame. Hayi nje. Yabakhahlela, yabakhahlela. Mina
uzobona, yabona, yabona, yabona.
Salam,
Ngiphatha ngehigh blood pressure yabo.
Ithi angikutshela ukuthi ayikufuni.
Ayengifuni.
Inda.
Ikufuna uma ukho.
Naba abantu esingakhuluma ngabo.
Naba abantu esingakhuluma ngabo.
Yini manje?
Hayi uJesimi. Hey KK.
Eh sayo.
Yabona manje.
Hayi. Ngizokwenza manje. Hey uJesu.
Ayi yaho, ntsapana.
Ubona inombolo le. Ntsana, ntsana.
Ubona inombolo le. All the way from Italy.
Eh?
Crocodile skin.
Uh-huh.
You must pull this side.
Yes.
Push this side. Find a balance.
Yeah, mama.
Zingane, you must go like that. Pen.
Zingane.
Pen.
Come on.
I'm going to go to the house.
Hey, I got it.